Molo amkelekile. Apha ke sinemizekelo yobudlelwane phakathi kwamanani amabini aguquguqulekayo. Into esifunayo ukuyenza apha into yokubona okokuqala uba bukhona ubudlelwane phakathi kulamanani, okwesibini ubudlelwane obu ngubudlelwane phakathi kwamanani aguquleka ngokungqalileyo, i-direct variation ngesilungu, okanye aguquleka ngokungangqalanga, i-inverse variation ngesilungu. Okokuqala ke sino-m esimahluleka yi-n olingene no-1 wahluleka yi-7. Eyoqala into esifuna uyenza into yokuwelisa elinye kulamanani angapha ngasekhohlo ukwenza uba sibe kwazi ukubona ukuba izawufana no-m olingene no-k ophindaphindwe kayi-n omele ubudlelwane phakathi kwamanani aguquleka ngongqalileyo, okanye izawufana no-m olingene no-k ophindaphindwe kayi-1 ongaphezu ku-n okanye esimahluleka yi-n loo nto ke yingcazelo yobudlelwane phakathi kwamanani aguquleka ngokungangqalanga. Okokuqala ke apha ndithi sophindaphinda amacala amabini ngo-n ukwenza uba sifumane u-n ngapha ngasekunene, o-n aba bazocimana ngapha ngasekhohlo, sizofumana u-m olingene no-1 ongaphezu ku-7n. Ke siyayibona into yoba le nto iyafana nobudlelwane phakathi kwamanani aguquleka ngokungqalileyo, kuba sinenani elisoloko likho apha u-1 ongaphezu ku-7 ophindaphindwe kayi-n. Yiloo nto ke ngoku u-ab apha esibini ulingene no-negative 3. Okokuqala ndithi sifuna ukuwelisa u-a okanye u-b, sishiyeke nomnye ngapha ngasekhohlo nomnye ngasekunene, so welisa u-a. Ke ukwenza loo nto sizokohlulahlulisa amacala amabini ngo-a, sishiyeke no-b ngapha olingene no-negative 3 esimahlule ka-a, loo nto ilingene no-a no-negative 3 ophindaphindwe kayi-1 esimahlule kayi-a. Ke loo nto andithi ifana nalobudlelwane phakathi kwamanani aguquleka ngokungangqalanga, i-inverse variation ngubudlelwane ongangqalanga. Kwesithathu ke ngoku sino-x y olingene no-1 esimahlulahlulise kayi-10. Okokuqala sizofuna uthatha u-x okanye u-y simwelise kwenza uba sishiyeke nomnye ngapha sibe nomnye ngaphayana. Ke sizowelisa u-x ke sizowahlulahlulisa amacala amabini ngayi-x, oo-x ngapha ngasekhohlo bazawucimana, sishiyeke no-x ngapha ngasekunene. Sishiyeke ngoku no-y olingene no-1 esimahlulahlulise kayi-10 x, loo nto ke ilingene no-1/10 ophindaphindwe kayi-1/x. Loo nto andithi ifana nobuni ubudlelwane phakathi kwamanani aguquleka ngokungangqalanga, i-inverse variation. Apha sino-9 ophindaphindwe kayi-1 esimahlule kayi-m, loo nto ilingene no-n. Le nto seyenziwe, akho nto efunekayo apha kuthi, qha mhlawumbi singayiguqula le nto sibeke u-n ngapha ngasekhohlo, sibeke amanye amanani ngapha ngasekunene, sishiye sizoba no-n olingene no-9 ophindaphindwe kayi-1 ongaphezu ku-m. Siyayibona into kwakhona uba le nto iyafana nobudlelwane phakathi kwamanani aguquleka ngokungangqalanga. Ke u-n uguquleka ngokungangqalanga no-m, futhi loo nto ithetha uba u-m uguquleka ngokungangqalanga no-n. Eyogqibela ke ngoku lena siyayibona uba ayifani ngqo nezinye, kuba njengoba sesinaye u-a u-b ngapha ngasekhohlo no-a ngapha ngasekunene, siyayibona into yoba ayifani nengcazelo esizibeke apha ngentla. Sino-b olingene no-1 esimahlule kathathu thabatha u-a, le nto ayifani nazo. Ke asingubudlelwane phakathi kwamanani aguqula ngokungqalileyo, futhi asingubudlelwane phakathi kwamanani aguquleka ngokungangqalanga. Masithi sicacise kakuhle le nto. Sizoqala ngalo mzekelo wamanani aguquleka ngokungqalileyo. Ke apha xa uzokwandisa ixabiso lelinye inani, kumele wandise ixabiso lelinye lenani lesibini ngokufanayo, ngokulingeneyo. Ke ngoku apha sizosebenzisa u-m no-n. Okokuqala, xa si xa xa u n mhlambi elingene no 1, u m uzoba engu 1 ungaphezu ku 7. Ngoku xa u n engu 7, u m yena uzolingana no 1. Ke ngoku siyayibona into yoba xa sizokwandisa ixabiso lika n ka 7, siyayibona into yoba ixabiso lika m nayo siyandisa ka 7. Ke yiloo nto ebesithethileyo xa uzohandisa ixabiso xa n ngexabiso elithile uzokwandisa ixabiso lika m ngokufanayo. Ke siyenze ka 7 apha kweli cala lika n saongeza okanye saphindaphinda u-m ka 7 naye. Ke ngoku umzekelo ozosebenzisa amanani aguquleka ngokungangqalanga. Xa u-a apha elingene no-1 siyayibona into yoba u-b ngu-negative 3. Siyayibona into yokuba besizongenisa u-1 kule ndawo ka-a bekuzovela u-3 kule ndawo ka-b. Uba ke ngoku besizawuphindaphinda u-1 kathathu besizofumana u-3 andithi. Uba ke besizongenisa u-3 kule ndawo ka-a besizofumana u-negative 1. Siyayibona into yoba loo bhilo azange samphindaphinda kathathu apha, simahlulahlulise kathathu okanye singathi simphindaphinde kayi 1 ongaphezu ku-3. Into esiyibonayo apha into yokuba ukwandisa kwethu u-a u-b samnciphisa, lutshintsho olungangqalanga ke olu, i-inverse variation ngesilungu. Masizameni ke le ugqibela siyibone into yoba kutheni ingasebenzi le, kutheni ingafani nezi sanduzenza ezi. Xa u-a ke apha elingene mhlawumbi no-1, u-b uzoba ngu-1 ungaphezu ku-3 thabatha u-1, loo nto izosinika u-negative 2 esimahlule kathathu. Ke masithi mhlawumbi sizokwahlulahlulisa u-a kathathu, loo nto izosinika u-1 ungaphezu ku-3. Ke u-1 loo nto iyafana ngokuphindaphinda u-1 kayi 1 ungaphezu ku-3. Ke njengokuba injalo into xa u-1 engu-1 esimahlule kathathu, u-b uzoba ngu-0. Siyayibona ke into yoba apha uba besisebenza ngotshintsho olungqalileyo, njengokuba siphindaphinde elina icala lika-a kayi 1 ongaphezu ku-3 bekuzomela senze njalo nakweli cala lika-b. Kucacile uba asiyenzanga loo nto. Uba besebenza ngotshintsho olungangqalanga bekuzomela siphindaphinde ecala lika-b kathathu. Kucacile uba siyenzanga naloo nto leyo. Ke amaxabiso ngapha kweli cala lika-a nakweli cala lika-b siwatshintshe ngokungafaniyo. Ke loo nto asilutshintsho olungqalileyo, asilutshintsho olungangqalanga.